ndinamkele kwakhona. Usisi B uxelela uThulani ke uba kufuneka ake abethwe ngumoya ngoba uyabonakala uba une-stress. Xa ebuya uzotsho afowukhase kuNontle. UThulani uthe ke umamakhe uyampanisha. Ubulela uthe, andikupanishi ndiyakunceda kunale yoba ube ubhizi ulandelana ne-girlfriend yakho eyinkosikazi phofu katata wakho. And uthe akamceli ke uyamxelela, uyahamba ufika eGoli uThulani. ULuzuko naye uhlalile phantsi noThulani embuza uba unyanzelwa ngunina na uba ahambe aye kweli Goli. Engekaphenduli ke uThulani uye wavela kubulelwa phangasemnyango. Kwanyanzeleka ukuba athi uyazihambela, akho nto itheni, ufuna nje into ezamphazamisa. Ubuzwe uba uNontle uzayifumana le nto yalo mba makabheke eGoli. Wathi ke omnye hayi uzawuvuma. Wathi ke kodwa tata ke kuthe le nto ningaveli niye xa sele nibuya kwi-honeymoon then ke nilungise yonke le nto esi-stress sakho. Uthe ke iyenzeka nakubani na le nto nakuya yenzeka before atshate la makhosikazi wakhe. Ude wathi ke kungcono sivele sixelele umsimeleli awurhoxise lo mtshato. Phofu umbuzile nento yoba unyanzelwa ngumama khona uba uhambe kule yonke le nto yalo mtshato nale nto yalobheke Goli. Thulani uthe hayi ndiyazihambela. Hayi ke uthe xa sekugqibothatha ngale kamsimeleli uba mabadibane barhoxise umtshato wathi gqi ubulelwa esithi nje hayi hayi Mxenge le nto uyithethayo izokwenza uba uThulani afune uyeka ukuya eGoli. Wathi emtsala emphakamise ehamba naye wathi izahambe emka. Ushiyeke ethetha yedwa kuluzo ke sithi hayi icacile uba le nto ngunina lo okhontrola lo mfana. Ufuneka uthe kutatazala ugudi apha ekupretendini basetshisa nyama ke. Uthe kofuneka benze le nto for uNontle ugqitha komtshato bayeke. So mabaqhubeke bapretend ingathi yonke into irayithi sodlula umtshato phele yonke loo nto. Uzikhali uthe ke kulungile kodwa ke kofuneka acele uxolo phambi koNontle nomsimelelo ufuneka. Hayi ke ufuneka uthe soze enze loo nto ke yena engenzanga nto. Hayi ke utsotso nguzikhali uthe umncamile watsho ebuyela ematshiteni wakhe. Ufuneka wabe cela iglasi yakhe yotywala ngapha ecaleni. UThulani yena umxelele ke uNontle ngohamba kwakhe ethi uthunywe nguLuzuko uyokwenza iinto zakhe. Wabhoka kuNontle ethi uThulani uyiqhelile le nto yokuthi bebhizi beplena uzawuplena kanjani yena umtshato engekho. UThulani uthe kunyanzelekile awukwenza le nto kadadakhe. UNontle uthe leyo ayizukwenzeka baninzi gqitha oonomngqusho bakaLuzuko angathuma noNtanda okanye uMpilo naba begcwele kulaa menshini kaZimkhitha besitya ishampagne. Why kuzofuna kuhambe wena ube uzotshata uzawulungisa kanjani into zomtshato? UThulani umcengile ke ethi ugudi kule nto yoplena uthe uzokwazi ukuyenza. Watsho wamxelela noba uyamthanda. Hayi ke noNontle wancuma wamthanda back. UAnathi noMathilda bayazincokolela ba-excited ngento yendlu. UAnathi ke ubhizi uphethe noTeddy Bear uthengelwe nguLuzuko omncinanana njengomhlophe. UMathilda uncome neLucky ke ethi ke uneLucky tshomi. UAnathi umthembise uba na uzoba naye umntu ngenye imini. UMathilda uthe hayi bo soze mna ndihlale ndisingle soze ndibe sishumane ncama. So kumnandi ke kuAnathi seyetshintshile ngoku noko. Kwamsimelelo kubukwa ialbum kamsimelelo esemncinci uboniswa neefoto zikamakhulu uboniswa uNontle. Kuthiwa ke kofuneka akasiwe nasegraveyard before atshate ukwenzela bazofumana iintsikelelo benoThulani. Phofu kule album kukho naweentombi neentombi zakhe umsimelelo zakudala. Kumnandi nje kuyahlekwa. Phofu umbuzo uba kutheni nothatha zeze nale album apha esenamantombazana phofu kamsimele sazi uba uza kwafuneka. Ufuneka ulapha emva kwabo phofu naye bebukela nje ezingxumela kule nto ithethwayo but abambonanga. But uvele wade wabona into yoba akho nto imfunayo phaa waphuma wabashiya. Ingathi ke angakhe abashiye bahlale bodwa. Maybe bawutsho bayazi uba naye uhlala kulaa ndlu. Maybe bawumkhumbula xa engekho. Enkosi, ndicela siqhubeke subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.